Soy ahora cabuano. O guachinga sai. Ok, en siasa. Siasa, mi pendiente, ya dimo yegingane, ya dimo koyegingane. Guachinga sai, esa decisión. Aparo weche mane, ya dolo mwase wachona. Kaa ni elembo odiocheng mara ngwen. Nyasaye nomiya buk moro mondo asom, to nasomo, to ok nawinjo tiende. Taluonge, tapenje, to nonyisa ni wach Nyasaye kawe kaka obiro. Kik item mondo i-interpret wach Nyasaye, nikech inyalo interpret giki nono. Koro jowadwa, kawuono afwenyo ni gima notera yo maler dwe mar ochiko ne en dhi kawo yath mane jaduong' nonego bed ni pidho. Taparo nowinjo dwond Nyasaye manomor ma wiye nowil mowuok owe yath yo maler. Koro anto aonge kod wach mang'eny manyalo wacho. Asewinjo dwond Nyasaye, to an ng'a madetamre? An ng'ama dikel siasa e wach Nyasaye. Taparo ndiko moro ka Jonah oor Nineve, to en gi pache matin oparo ni ok onyal dhi Nineve kaluwore gi achiel adek ariyo adek manong'eyo Nineve. Omiyo oramo kendo noamua mondo odhi kamiluongo ni Tarshish. To Nyasaye nokelo auka yamo. Gik mang'eny nokethore, mwandu nolal. Mita samoro chunya matek. Je, adwa leru, Nyasaye osewuoyo koda mang'eny, kata kokalo kuom jotich ma Nyasaye mamoko. To ginyisa ni luong mar Nyasaye ni kuomi. Tasebedo katamra. Awacho ni an aja ohala, an aja biashara. An gi gik mang'eny Nyasaye omiya en ohala ema adwa natim. To asefwenyo ni samoro kata gik matimore dalawa, maybe I'm the cause, because I refuse to hear the voice of God and do what God wants me to do at the right time. To gi sani asetur. Jadolo nawacho ni lowo nitie. Jaduong' nogolo lowo mondo gerie kanisa. Osegerie kanise, to kata gi sani ng'ama lemo kuro onge. Lowo nitie. Gima dakwa jo Kristo apek ni yath manya omocha dwe mar ochiko kadonjo dwe mar apar, kik ochak odog yo maler kendo odong' kuro, odhi opidhi kuro mana kawuono mondo ochak dongo. Amen. Aparo ni magi gik manyalo wacho. Awinjo ka luor nikech kara ng'ama nyalo ringo e nyim Nyasaye onge. Inyalo temo ringo gi yoreni miparo ni beyo, miparo ni bende long'o nyalo konyi. Yor Nyasaye nyalo neno ka yo moro ma ofuwo, ma onge rieke iye, to mano e kaka Nyasaye dwaro notime. Kata sama chokruok ni biro, nyasiko ka lamo Nyasaye, napenjo Nyasaye, ang'o midwa mabed kama? Gik moko ne timore mang'eny. To nasiko ka wacho ni Nyasaye niwe mondo timre kaka in midwaro. To koro waseng'eyo dwar Nyasaye kendo aseneno dwache kotimore. Ok dahedhra mar chung' pingo wach Nyasaye kata mar ringo e nyime. Awacho kaka Isaya nowacho. Kisomo Isaya 46 matinda boro. Isaya nowacho ni Nyasaye ni an ka, ora. Aparo ni mane bima onego bed natim. Omiyo an bende awacho ni Nyasaye ni an ka, oti koda kaka odwaro. Nikech an chwechne. Sama ne nyithiwa tho, analuwo liet adek. Ok ang'e gimomiyo Nyasaye nouma mabedo mangima nyaka sani. Nikech kata ng'ama luwa ma maluwo tol kawuon won ok no survive, obende notho oluwo jomamoko. Koro an achung' e kind jomotho gi jomangima. Nyasaye ong'eyo gimomiyo aserito ngimana nyaka sani. Omiyo ndiko moro wacho ni kawuono kiwinjo duond Nyasaye to kik iket chunyi obed matek. Omiyo kabro keto chunyi obed matek, abro timo gima Nyasaye dwaro. Koro jodolo, aseyie. Yadhno odhi opidhe mondo nying Nyasaye oyud duong'. Mondo gima Nyasaye oiko ne ngimana otimre ka ok olew. Amen.